Pitch judges. Speed. 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 Good.
tuwe nyumbani pia kesho mapema sana.
Speed.
Thank you.